Toka.
Ulishani text, it's over between me and you. Unataka nini kwangu sahi?
Nilikuwa nataka tu nikwambie face to face ndio uelewa.
Okay, ushaniambia face to face. Now you can go.
Nataka kuambia ndani ya nyumba.
What?